loko vhala vhashu kharavhelese mutsho wa shu zwori wane uri falwa zwifhio musi ri khou livhana na mafhelo a vhege na ra khou ri tshi lavhelesa ri khou vhona zwori kha mashango ane a vha ngeno kha phende ya shango yashu nga maanḓa ri khou lavhelesa kha vundu ḽa Eastern Cape hanefhaḽa mvula dzashu dzi khou vhona dzi ḓovha dzi tshi kona u swika hanefhaḽa kha 60% na musi ri khou lavhelesa na ngeno kha vundu ḽashu ḽa KwaZulu-Natal nahone mvula dzashu dzi khou vhona dzi tshi ḓovha dzi tshi kona hone a ri tshi ḓa ngeno kha vundu ḽashu ḽa Western Cape hone u khou ḓivhonala hu tshi ḓo vha hofholo u khou ḓivhonala hu tshi ḓo ḓivha na makole nga u to ralo ha vhonala u pfhelapfhela ha mvula hu hone kha vhuponi ha vhanefhaḽa ho eḓela kha phende ya shango ri tshi ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa zwiṅwe hafho zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri kubvela phanḓa nga ralo matshelo dzi ḽa mvula dzi khou vhona dzi ḓovha dzi khou bvela phanḓa nahone dzo ḓinea maanḓa vhukuma na kha vhuṅwe vhupo ha vundu ḽashu ḽa Free State hu khou vhona mvula dza tshi ḓovha dzi tshi khou na ri sangwi na ngeno kha vundu ḽashu ḽa Gauteng ri tshi lavhelesa vunduni ḽashu ḽa KwaZulu-Natal u swika hanefhaḽa kha 60% mvula dzine dziḽa dzi khou ḓi bvela phanḓa nga ralo hanefhaḽa na vha khou vhona u tingiwa nga mbala wa ṱaḓa hune ra khou ri shavhelesa ndi kha vundu ḽa KwaZulu-Natal na musi ri khou ṱuwa ri khou lavhelesa na hanefhaḽa kha vundu ḽashu ḽa Northern Cape zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri hu ḓo ḓivha na mvula dzine dza ḓovha dzo ḓinea maanḓa ri tshi lavhelesa hafhu zwine vha khou tsivhudza zwone kha vundu ḽashu ḽa Northern Cape ndi zwa uri hanefhaḽa hune vha khou vhona ho tingiwa nga mbala mutswuku ndi zwa uri u ḓo vha na khonadzeo dza mililo ya ḓaka na musi ri tshi khou lavhelesa na kha vhuṅwe vhupo ha vundu ḽashu ḽa Northwest na musi ro lavhelesa na kha vhuṅwe vhupo ha vundu ḽashu ḽa Limpopo ndi tsivhudzo dzine vha khou ṋetshedzwa dzone hafhu ri khou lavhelesa futhi kha vundu ḽashu ḽa Gauteng hu tshi khou bvela phanḓa nga u ralo mvula naho dzi tshi khou vhona dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou na fhethu fhambananaho Springs hanefhaḽa khou vhona tshi ḓo fhisa nga 30 degrees Bronco Spirit nahone ha fhisa nga 33 degrees na musi ri khou bvela phanḓa nga u ralo zwiṅwe hafhu zwine vha khou tsivhudzwa zwone kha vundu ḽa Limpopo ndi zwa uri mutsho washu u khou ḓivhonala u tshi ḓo vha vhukati ha vhonala naho hu tshi ḓo ḓivha hu na u pfhelapfhela ha mvula nga matsheloni fhedzi ha vhonala hu tshi fhisa vhukuma hanefhaḽa nga masiaritsani 30 degrees fhaḽa Giyani 33 degrees ra mphezo u ḓo vha khou fhisa vhukuma na fhaḽa ḽiphaḽa ḽinono u ḓo vha u tshi khou fhisa vhukuma ri khou lavhelesa hafhu kha vundu ḽa Mpumalanga nahone u khou vhona hu tshi ḓo fhisa fhaḽa Sekhukhuza nga 30 degrees naho u tshi nga u ḓo rothola ngeno kha vundu ḽashu ḽa Mpumalanga ro lavhelesa fhethu hu nga Mbombela hanefhaḽa nga 25 degrees fhedzi khou ḓivhona temperature dzi ḓo ḓivha dzi vhukati fhethu ho fhambananaho ri khou bvela phanḓa nga u ralo zwiṅwe hafhu zwine vha khou tsivhudza zwone kha vundu ḽa KwaZulu-Natal ndi mutsho na u khou vhona hu tshi ḓo vha wo ḓinea maanḓa mvula dzashu ḓo vha dzi tshi khou na hanefhaḽa ri khou bvela phanḓa nga u ralo ri shavhesa na kha vundu ḽa Eastern Cape nahone hu khou vhona mvula dzashu ḓo vha dzi tshi khou na ndi mvula dzo ḓinea maanḓa vhukuma ri shavhesa fhethu nga u komani hanefhaḽa temperature dzi khou vhona dzi fhasi vhukuma ri khou lavhelesa kha vundu ḽashu ḽa Western Cape hone u khou vhonala hu tshi ḓo vha hu na makole fhethu fhambananaho nahone u ḓo vha u tshi khou rothola ri khou lavhelesa na fhaḽa vunduni ḽa Northern Cape hone u khou vhona hu tshi ḓo fhisa vhukuma na hu na huna mvula hanefhaḽa fhethu nga Calvinia fhedzi u khou vhona hu tshi ḓo fhisa vhukuma Sutherland yone ḓo vha kha 24 degrees tshi avhesa Free State nahone u khou vhona mvula dzashu ḓo vha dzi tshi khou na fhedzi u khou vhona hu tshi khou fhisa vhukuma hune Welkom hanefhaḽa ya vha kha 33 degrees temperature khou vhona dzi tshi ḓo vha dzi nṱha fhethu fhambananaho vhukuma kha vundu ḽa Northwest nahone u khou vhona hu tshi ḓo fhisa vhukuma hune ra khou shavhesa Mahikeng i ḓo vha kha 32 degrees u bva kha ṋne mukovhela wa matsila ndi ri mafhelo a vhege avhuḓi.